Na yɛn hwɛ Fache TV on YouTube any Facebook wɔn men ka mum na yɛn hwɛ Fache TV so bi fun wa Fache no woni ayɛ bɔne a Fache no wɔn men ka mum na yɛn hwɛ Fache TV e free saa bre yɛ kɔ behu mi videos ahodoɔ menwuma ahodoɔ awurade wanu ma sam yɛ me da ubenya wunya kokofun wunya silver wunya kokofun ubenya menwuma mabonyina from Genesis to Revelation ubenya mi videos ɛwɔ hɔ no on Fache TV on YouTube. Fache TV on YouTube. Subscribe. Na share. Ebe ye. I'm off.